Guys, please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers. Yeah! Welcome to my FANS Wethu TV. It's the Curling Black Label Cup, SuperSport 0, Kaizer Chiefs 4. I'm joined by Doof Doof.
Yes, yes, it's TV.
Yeah, we want to go to the game.
Hayi game be imnandi kakhulu.
Yes.
Mangibona iperformance ye Kaizer Chiefs ngijavula kakhulu.
Kaizer Chiefs.
Yes, yes.
Kaizer Chiefs.
Yes.
Kaizer Chiefs.
Naisha 4 goals. Jabule kakhulu.
Yes.
Yeah. Loko kujabulisa kakhulu if ngiyibona iphakama ngalendlela.
Yes.
Ngoba kuyakhombisa ukuthi iperformance yabo iyaphakama kancane kancane
iphakama.
Now usuyabuka la kumidlifit.
Yeah.
Bakhona manje kuyacala bahlangana nedi. Bangapho ukuphakamisa lebhola.
Yes.
Sifuna ibhola idlalwe phansi. Ngaso sonke isikhathi ibhola ibekwe phansi.
Etshani.
Yeah, yeah.
Ngiyathola. Man of the match.
Man of the match ngamniketa Sirin.
Sirin.
Yeah, udlalile kakhulu futhi.
Yeah.
Yeah.
Uyayithatha ikhali.
Kumanje ngeke ngikuthembise manga.
Hayi kani sacha.
Kumanje
sacha.
Sacha.
Sibo.
Yes.
Hayi
sang asithembi.
Usho ngani sacha?
Na ungabona na ungase uyabuka manje. Iperformance yethu sengabi kuleli zinga lesilifunayo.
Oh.
Na coach naye uyasho ukuthi labafana basengabi kulezi zinga leli
lemfuna.
Yeah, yeah, ngisalindzele mo.
Shuthi kusasa ngo 60% ne.
Uyabo.
Sasa 100
kusazonyiwa.
Uma kunu 100.
Ey kusazonyiwa yo.
Kufuna 100.
No, not 100 isithibo. Ingamane isi
50. 60 le.
Kusazokola mkhono. Ey ikhuphuke kancane kancane na ingakhuphuka. Ungabukela isithibo.
Bohlala ngishilo sithibo. Lethe ngishilo sithibo ukuthi this season.
Yes.
We are top scorer kuzoba kubani?
Ubani?
Ungibuze sithibo noma ngayinini. Ubuze Killer World Coast ukuthi Killer World Coast umshonise ebugosogosa zangikhulumela.
Yeah.
Top scorer this season.
Ubani?
Chivaviro.
Asivale.
Chivaviro.
Asivale lapho. Asivale lapho. Asivale lapho. Angifuni bakhohlwe nathi.
Yeah, yeah.
Asivale lapho.
Uyabona nje.
Thank you.
Kaizer Chiefs itasashaya abantu kakhulu.
Siyabona.